get back to listen. Twitter system to kubuza bolo futhi sisengumphando. Listen, angivuli kyafula nabangenandawo bathola ukuhlafula. Hey, bathola ukuhlafuna nakulompopo sonke sithola ukhafula. Hey, bese siphathisha kura noma ngabe nini mfana siphathi babuli. Hey, awusiphathisha kura sikathonyela bokupheshiya siphathi babuli. Ungenze njani? Awungitshele ungenze njani? Umhlaba uphethe ungenze njani? Awungitshele ungenze njani? Izwe lonke ungamisa kanjani? Awungitshele ungamisa kanjani? Umhlaba uphethe ungenze njani? Awungitshele ungenze njani? Awungibathatha ama-dancer nama-back vocalists ahlale ecindezelwa amanye ama-artists nama-artist acindezelwe ama-companies ngiwarekhoda amathalente ngiwaphakamisi. Ngihlale ngiphezu kwendaba, ngihlale ngiphethe into zomhlaba, ingane ngiyiphethe sababa. Barapa, barapa. Ngingaphathi new, ngiphathi bukubuku, ngiphathi u-chaos ubusukusuku. Ngiphume ebusuku, ngiyoshaya intubu, nguye sele imathuthi hawudukudubu. Ngingaphathi new, ngiphathi bukubuku, ngiphathi u-chaos ubusukusuku. Ngiphume ebusuku, ngiyoshaya intubu, nguye sele imathuthi hawudukudubu. Awungitshele ungenze njani? Awungitshele ungenze njani? Umhlaba uphethe ungenze njani? Awungitshele ungenze njani? Izwe lonke ungamisa kanjani? Awungitshele ungamisa kanjani? Umhlaba uphethe ungenze njani? Awungitshele ungenze njani? Awe Bayshot, 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 let them at your best pets. Bayshot, best part. Bayshot, for them at your best pets. What you gonna do? Nothing gonna do. Crude cash, crude life. Sagalam, mali yami sinto sam. Koko kwam, exenge pege dozu hate and dozu laugh. Sati cash from my pant. Besi soke na makuzu siyo ikati. Washu kuti manja spetting all over. Amakuzu afune kusipuna lisa. Sati cash from my pant. Besi soke na makuzu siyo ikati. Washu kuti manja spetting all over. Amakuzu afune kusipuna lisa. Fire to make it a ting-dong.